poa water ni baby. Nasema Muaga, Muaga maji poa water ni baby. Nasema Muaga, Muaga maji poa water ni
come from. Unkuwa kuchimu keka uwo.
Nasema Muaga.